sanibona noDokotela uKhehlelezi lona baba sihlangane ningi umhlaka 4 kuDisemba laphana ubaba uMzingaye enkonzweni ezobe ilaphana etown phakathi eHillbrow sizobe nikhona kuzoshuba kakhulu ufika tshela umngane wakho ukuthi afike ke sinawo le ndoda umprofethi owaziwayo umprofethi esimhlonipha kunathi siwuKhehlelezi ifamily biza-ke enkalezi zakhe siyazi izizidi zakhe kodwa-ke ngeke ngoba